Grand Hase, w Here You Here.
I hot camera to school.
Tchats is it, or are expelled, no computer from his school, and they are grounded for life, no video game at his school, no get out of here.
Grand Chase, how dare you got expelled for bring camera to school? That's it, you are grounded. Go up the stairs to your room now.
There
da 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 da